ra go utwa monna monna o ikiteile pelo yaanong mona o tla bo o thusitse ka gore mosetsa yane o a goye kgarejane ya goye mona ke bona ka re basima yana ba tla tshamekela mo go ene le namang yane ya goye o ta feleletsa ithutile mekgwa e maso mo botshabelo mona yaanong go thusa o tla bo o thusitse setse ke e kgakala mona gate ke itse gore ame a mo ipaakantse ka ko mading mone
anya Maria se bothata
50,000 to teng a ke
Maria se bothata tate macho
o buile a no re tsa le na mane a no ratwana a no ra tsenela a no re tsenela go teng ya no go re ka go ita re a go re a no futa re o be ha go dimunyana khomo le khomo ngwe le 11,000 te thata tabo sa go bora tabo sa go bora
5,000 5,000 tase se pe re macho botsa 5,000 tase se pe ke ta dira le 6,000 ke ta dira batsadi ke go potsa madi a go
ta ka one motho
are mo tsene
Shut up. Ha di go nna ba le tshwenya ngwana ke le mosadi wa me bana ke
ba tona re ka motshwenya yang
ora mo re ba tona eh mone go ha ke anyala ha le re ba tona mo nyalo tsa malo ja di swaka go le tshwenya go re nyala
group bade a ja go bona it's o hitlele da
kana ra bolo mo dine
bona o tsuri rang ra di memonya sa da wa bona ke bona go tlo ja o thitsa ga re tsena ma potot
ka ntwe na o netse o ntha hore ke go nele key ya kolo ya bo mama
bona
le le fadi yo
a re bolo ka yena o khaza ngone di le bona ra ya de bona
wa re ke na mani
Talking about the bumble, I'm in nice style of hats, and I'm singing like I think for no.